Times the Ubo Krata no. Ghanaian Times the Ubo Krata HS wonum eye expose bi. Na expose na wonum eye ye ni nyina no. Na e kame aye se abaya wanyam finshia edu nine 14 years. Ena akopium se sa abaya yi. Wafe fru wenyin sen. Na owo JHS 3. Waban wa babetro B C. Na so fofia and twatan wejadi abam wenti mi en yeni sa. Na nyese ne pe se oyɛ abaya bi a wo pɛ mɛma sɛm ɔsɔre a na ɔhuri sia na wahura sɔ na wahura sia da bi obi na atɔ no mɔna we kura de ɔse defilement papapa na nipa no ɛyɛ no a ɛnam so ama abaya yi wafa afuro na no ɛna wɔne nana na tie na nana se da bi akɔdae wo nkɔ school na school no a wo nkɔ no akyɛkyerɛfoɔ no ɔmo wo school mu hɔ no kyerɛ sɛ wanyem de a wɔmo ntumi ɛma ne mɛ school ni bi enti de ɔmbɛyɛ ne sɛ wɔmo ɛbɛpam no ama na kɔfie enti wɔtena fie bɛ sɛ bosome mienu o enti ade a wɔmo hwia aka bɛ sɛ bosome maako maako bɛ sɛ enum ama wɔmo akɔ na wɔmo akɔ kyerɛ BEC ɛne ɛsɛ ɔntena fie to atena fie bosome mienu abra ade a wɔmo akyerɛ nyina wɔnhwia bi ɛno ɛne nam so ɛma Ghanaian Times ɛkɔte saa nsɛm yi a wɔbɔ ho amane wɔ mo de wɔbɔ krataa yi mu wɔmo bɔ yɛ apɛ ɛna Ghana Education Service fa asɛm no ɛde ɛtare wɔ mo bo ɛna wɔmo kyerɛ sɛ obi ani ho kwan sɛ abaya ketewa anaasɛ akwadaa ketewa a wakɔfa nyinsɛn na ɔno wɔ pɛpa so ɔbɛtumi akɔ sukuu no atoa so a anyɛ bia ɔkɔ akɔtwerɛ BEC wɔmo results no bɛba na ebia na ɛbɛduru hɔ no na abaya yi wawo a ɔbɛtumi atoa so akɔ sukuu na eno no ɔkyɛ sɛ Ghana Education Service ahyɛ school no ama sɛ yɛkasa deɛ wɔmo atwerɛ krataa de akɔ akɔma akwadaa no apanakyɛw ama ne nana akyerɛ sɛ head mistress no ɔfrɛ no frɛ no frɛ no frɛ ɔbɛfrɛ no biara no ɔmfa ɛdurum no bi kora na ɔfrɛ no a na ɔmfa ne call ɛna nam so ɛnɛ abaayɛ yi wasan ɛkɔ school.